ye. Kwani fitia vani za uu kiutisi masulo. Na mezani ya bini tambi tambi kwa kulu kulo. Kwani fitia vani ya kiutisi masulo. Sote mezani tambi tambi kwa kulu kulo.
Love me now, is that your goal? Careful, love me now, is your sherry.